tshwantse ka go busetsa gae. It's the right thing to do.
Nandipa o tshabile tronko.
What?
Ke bua ka Nandipa ola a boleileng sentso.
Is that what you're telling me right now?
Hey.
That's what you're telling me right now.
O bona ha o ka etsala eng kapa eng setlogolong sa ka se le seng. Lorabed, le kopatana ka nnete.
Ke sa no moya.
No, ntate, o ka tsala lo re tshe moya.
House of Zwide, tonight at 7 on E!